unafanya nini ku nini? Ku support nini ka attachment yake. Ameenda mpaka Tarkwell governor. Alipa kose kufanya mtu ya graduate ni unpaid fee. Balance ifanye mtaka kose ku graduate.
Ndio ndio.
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.